Ay, shunwe nkama izo smoshane leso. Sawubona mntanami, ngithemba ukuthi uyaphila. Ngokwegama nguDorisi, ngiyabonga usuze wafika. Mzukulu letha amanzi ukuthenga i-cold drink, ngiyafisa kodwa ikati leleziko. Sibonga umphefumulo masiphile. Mntanami angixolisi ukukumoshela isikhathi, okungenzeka ukuthi umatasa kodwa ngeke ngithathe isikhathi. Mzukulu awuletha icansi umaluma kahlale phansi. Angazi ngizoqalaphi kodwa ngicela ukuqala phansi. Mangithi ngiyabheka umama ugcwele usizi, kodwa imbokodo yokuqina leyo ibambishisa insini. Mzukulu uyahlakula kukhaligeje ukugcwela insimbi, sesizwa yile yankomo ukuthi silale sidlile ubisi. Mntanami ngisho lokhu, mina ngazalela ukuhlupheka, ngiyinhlekisa emphakathini, nginanimpuphu noshukela. Abanye bathi ngiyathakatha, ngithule bengisukela. Angiyazi injabulo kodwa ezulwini ngiyokhululeka.
Isimo singashintshi inhlupheko nikhalo sonemi, kothemba kuwe wedwa mdali wami. Ewe Jesu kuthemba lami, yebo kuthiwa nethemba liphelele. Lobo buhlungu nesimo samukela, imizamo yami yophela kuwe. Izophola mandifiyalo
ulunga. Ayi, indokozo mine yami impilo inzima, njengoba ubona amathuna bonke la ekhaya bangishiya. Lo mntwana osemhlane yena ubabakhe wamphika, kusele mina nomzukulu masihamba kuyosala inxiwa. Ngiyazi sisho sitha likhithu nalendlala, lo mntwana engimtetile nina wamshiya ekhaya. Lo nomdala uhlale buza ukuphi umama, wahambe yofuna itoha kaphindanga wabuya ekhaya. Mntanami kunzima kunokuphela iviki ngingadlile, ngikhalela umzukulu abuye esikolweni elambile. Kodwa usebenza kanzima kuba nekusasa eliqhakazile, ukuthi uphume enhluphekweni kodwa efundweni hlale ephasile. Eqinisweni mntanami mina ngiyafisa babangithathe, kodwa bazukulu mina ngeke ngibalahle. Uyazi isifiso sami ukuthi bafunde baphase nalithawu la mntanami, bengingaqondile ukuthi ukhala.
Kube nini isimo singashintshi inhlupheko ndikhala ubusuku nemini, kothemba kuwe wedwa mdali wami. Ewe Jesu kuthemba lami, nethemba liphelele. Lobo buhlungu nesimo samukela, imizamo yami yophela kuwe. Izophula kandifiyalo.
Ayi, yeah, liyaphuma liyashona kima kunamehluko. Yebo, ekukhuleni kwami nami ngakhula nginamaphupho. Ngiyathula nje ngilalele enkonzweni besha amahubo. Siqalekiso sami ubaba wabambele ntulo, kwakhala nyonini la ekhaya basiqalekisa. Amathuna nelebaleni kushodela mi ngivalelisa. Bengingaqondile ukudabukisa, ngiyaxolisa mntanama, kuyona inhloso nje ukubalisa. Namhlanje mntanama sazi siyolala sihleni, into enokungisiza ukuyothengisa erenkeni. Ngisivulele itafula qokelela osheleni kokunye nginokulala khona, ngivuke ngithengise ekuseni. Kunzima mntanami, sidla imbuya nguthi, angilazi icala lami emhlabeni ngisoni. Kodwa sengivumile injabulo angitholi, angikukhulule mntanami, uhambile angalinakashoni.
Kube nini isimo singashintshi